Let's put our hands together. Amen.
I'll follow him. I'll follow him. I'll follow him. Everywhere he goes, I'll follow him. I'll follow him. I'll follow him.
Jesus. Amen.
Hallelujah. Ndomutevera. 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 Kuse kwandoenda. Ndomutevera. 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 Kuse kwandoenda. Ishe ndomutevera.
Ndomutevera,
ndomutevera ini, ndomutevera, ishe ndomutevera.